ye ma nya ha ye bene ma do be no to ma no ugo no do kwike.
Thank you.
So na so unu diko ni ven bi na ta bu no campaign no bo ye bi asu unu na bi anye zo na yin to pare uru sa ye ri ta yo
akobona zo go
ise go
ma yesu ju unu akwa uzo na do mege ye nge na mbo anye na asu. No, for me, so Chineke may be before me, if I know why I can't. Because no matter they do what I hear, boy, I saw that the air can have for the agreement. I'll borrow your marriage, and I said, so that's a signature. So Saturday in Nabia, we can do Burundi, the gay sign, and why engineer, they have signature, so you go.
Bosa,
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 Bosa.
I never know when no damn.
I never know when no damn.
Those are buying of two another, say, be all the neighbor. They buy when they come to have the neighbor. Gentlemen. So, man, I soon, oh, yeah, no, pass up again. I'm not your poor, they want to get the people. I'm not a
superman.
Bible, Christ is to he who has seen me has seen my father. Oye n furu ma ku ojiga de.
Na so.
Omo do so.
Ma de mi be di ke ma le so iki. Ya bu do de ma bu we shi ma de na mu te be shi ma le ke. Oh
Lord.
Because na bu no ye na akokota akokota ya le se ka ese ka. Oje no we do mo. So ma si unu. Na si gine chop na nje sa ni le Saturday. Se na ori na ero da yin ma. Say papa ni da yin ma na na ye so guje je ozo na no no anyi ani anyi
unu sunu sa ara ye o
sa ara ye
papa anyi agowo ofo na ebe mbe ekpere ebe anyi kwugo ebe ndu nso o no me ngbe mbu ye we ibe na da ya anu guru asu abi ebe ebe kwu ya asu ibe abi ti se ke ga kwu so o te ka ja mba ni ndu nso gele ju go ti se ke mbu pa nso gele ni ebu so o kuni na ye no ebe kwu bua na chi neke emezuwe
amen
nsu nu diko. When I want to be very honest on the move, it's on the board. I will not go to the back of the bay, even. Can I go? This is the one that I don't get up with the same hotel. Can you win? If you are in the book, if you are in the Natchap, the way in the way I did. I back here, but in 1996, and I saw the dust of the nation. United is an assault on the nation. Hair turn, why it's not? Dust of the nation. They have been bobbing for Gobia, Omaha. Maybe they are back a little. But they get away, Joe, they do shoot ya. That's not when they are hungry. Because no, they don't see you finish. Menage, and I'm back. No, you need to go in the reform. They don't want any part of a boy straight in there. You give the bicycle to the back, make the machine buy a more motor. I'm not going to be able to do it. When you come to Paris, you have compensation. The state government has compensation. No, federal has compensation. But you don't know if you're in the middle of the line. So, man, I assume that you need to know from a Palu to the area. Never will go to Yabo or Nadia. If you need any, I will call our instincts. Chile can be quite released, got around yon.
Amen.
If you are in the meeting, maybe then you. So, we will say, I'm not sure if you will be in the meeting. Let you know, I'll be able to pass it over with him. Obi ozara oba so ne ebe adieze nsotara ye du n'ibe anyi no anaye ye wi ni vento le mma abu wuburu na eke oto akwa ibe ozara
so ha dehe
ana kwara akwara ha ka ka ga akwara
ga inke le lo kobu anya so sa ime gide onyu ku mo onye nta mma oba akwa ye na asuto ojo okposhojo okposhojo anya so so du wuburu go wuburu go je nka anya so ebe o bia di ba isa ichi kote ano ogu nwere udi ogu obo onye ukwu ri onye nta ri chineke na ebe porogo nwo wo obo ebe chineke na akwara nwa anyi jina dey bozo mbe ebe ekwu de maka onwom the man in need deceive you because without him I will amount to nothing without him meje kwani wo fo no ma so na azo ozo no le chineke mere ife ngbaji aboy ọkụ unu ndụ ere m ji esi ede ejere m meki achọ n'ọkụ ọba anyị
ndị
na-asị uru be chineke rụrụ ọrụ ge god n'otigbughara anyị agwọ na ọma echeta ewu elek ihi na ebe ndị asụ na ọbụ ndị nna-achị ezịza ezịza amusu
ne
chineke abịa obịa mee ya ebụrụ ha na onwe ha jide aka ndị nke m fụworo na-asụ ha ejeedekwa iweta eke ọma jeje bie bịara onye obodo ọzọ abụghị onye ugwu ma azụ ọdị gọvanọ sa eke ọ bụ na echikwa sorude kọcha bụ na abụrụ chineke arụla anyị nke ọdị ezi nwa amụrụ ugwu ejelewenye nọ n'ife ọma niile anyị na-abụ a na-arụrụ anyị ma onye ọzọ emere onye ọzọ onye ma asụ sa ejetụwara onye ebe ọzọ kwụa soma na-asụ unu na anyị na-eji kampen anyị a na-agụ omenebe a omenebe a omenebe a omenebe a ọ bụ onye n'ihi na onwe ndị ọnụ wee mere ndị ụmụrụgwu ụdị egwu nke ha na-agụ o nwere onye ọnọ wee mere chineke o nwere onye ọnọ wee mere eziokwu na onwe onye njinadị ivana wee mere anụ n'ụzọ ọ na-ọrụrụ anyị abụrụwa ụzọ anyị na-apụ ụzọ esoro anyị pụ ọ bụ n'uwe ụzọ mbụ mmiri ife mmiri asachapụ ya ọ bụ n'uwe ụzọ mbụ ya dụọ ọwụ nji ya chọọ desa abịa mee ya maintenance
concrete governor isego
isego
n'ọ bụ ụzọ mbụ ma anyị chịlọda etinye eze chineke soro anyị chịa gbagode ebe ọzọ chineke ndụwere anyị ụzọ ọ bụ adụọ 100 years nke omume
gị akwụkwọ ka n'ebe
so that ihe bụrụ na o mere ọchịlọ etinye eze were batin hand ihe ova ka onye ọzọ onye ma bụrụ onye na-enupu isi ọ nọọsụ ya ọga nde ibe nji imeru onwe ibe nji imeru ọ bụrụ onye na-enupu isi anyị amara na anyị enyi dodoro isi ọbịa mere anyị eleke dụkọ na-eke emere anyị na-emeji na-emeji so maa na-asụ unu dịko n'ọrụ ndụara anyị ote anyị nna nna anyị ochie ha nụrụ ọgụ chekwatara anyị ibe anyị anyị nwere ebe a na-eku ugwu anụwa anụ ha n'ọgụ egbe nte ọgụ a na-anụ ọgụ vootu egbe anyị mpata bụ pvc ya bụ nne nna anyị ochaha ekwu ose anata ugburu ibe rubere ha ọ bụ anyị ga na-anata anyị ibe rubere anyị so sọtade anyị ewere vootu anyị kwuo okwu okwu ọbụ anyị ga ikwu bụ imejupụta ibe chineke nde ore ede biko na chineke na-emekwa ibe okere egwu imebebe nko n'ihi na ọ bụkwa ya bụ n'inwe 10,000 naira nte guje were etinye na union bank na fix dere fix esi na one year ma 2 years na oji mụtara 100,000 ọkwa onye mmadụ emebekwa onwe ya eji ọ karịa njọ guje tinye na fix bịa je kpọchie onwe n'ụlọ ma ede pasi na mpụre ya se ọyọ 100,000 200,000 ego na-egbukwu onye ma n'ime ụlọ ọbụ bet ihe bụ n'inwe 10,000 ọbụ bebe akpọba ekwu na-atọ n'ebe ote enyi okoro bịa ngwa m na akpọba ji abịa ihe ede akara chineke si na akara ọ bụ ji ya ọbachi nwa mmadụ naa bụ nke nritanyere na american army kentucky nke nwe ego retirement benefit nke ozu izu ga ekere mee ya ya bịa jejeje so mgbe ihe na-arụ n'ọfisa asmes na ya na-eyi tọkị ndị ọfisa na-ala nke ghara eto ụmụ onye taa ya ọsị ya otu ihe nsi rie ya ihe si ihe ejedewo imeju ibe were na-eme ọgụmenti ihe eji ihe ede tọkị ọbịa kentọkị a na-anụ Yeah, Melo, so only the richest America. Talk you on the ye. Yeah, but no, yes, yeah, yes. And I'll throw my gamble, I'm going to remember the hand now. I'm not saying, oh, can you go? You're welcome. But I'm not talking if I want, I ask all who can. So, on your name, if you want to measure image, you'll tell me why you didn't have to measure image. Oh, yeah, they measure me, John, the money, because you're with somebody in the Facebook one in here. So now, when you're there, you're going to seek for re-election. No, when you're going to seek for re-election for you, you're not going to seek for re-election for you. So, man, so, no, man, I'm not going to get that for all of our own. Não quando ele me na porque na depois foi isso a mulher não deu jeito sair nele aí ninguém não deu jeito sair nele e foi dinheiro capangolo agora não é nem moto nem bo esse mano é direito a glória do segundo ano já direito da defesa e foi a mulher foi e foi dinheiro lá aí então não deu só não deu para a carreira e vai na frente a ninguém hoje não tinha que saúde para o diabo. Also, when the end as I get a peace, and then they are sitting there. We have one peace in the noble. And nobody peace in the noble. I can even have a battle. And the man asked again, teach me, give me not fish, but teach me how to fish. How can you teach I how to fish in Papa? Yeah, me, if I don't have a walk, one or two bridges, so I should bridge you a guy away. You can remember, no, we both know. Until here, depending federal government, heavy in the country, basically, you know, and as you grant the president, I am not on that. I will never continue up with any employment. I now know you are a new group, I'm not aware of. I don't know, can I really remember? Oh, yes, when I am a war new group, I need to call out the one you are. I don't care, can I run in the number, industrial cluster. Oh, yes, when I am a war, Emmanuel, you are going. And even to the end in my school, my son can get paid better. We know him. Yeah, but we know one hour. Mother, I'm not going to room. I'm not going to go with him with that one there. But when you come in a pure water, I'm going to go to the door. So you don't know me, but tomorrow. Because they have one hour chill off for the appointment. Oh, you're here. You know where though. In case you can't go by, you know, you know, Trump for mine, you know, no, but TA. I don't want to be able to go to the one you are the way. So you have no way to come, Bob, because no, you are not actually a way to you, but you cheer. So I was even be buying here now, and I get to be a whole Bob. Oh, yeah, I got more business with you, the man of family. So, Master, you form more flow, even I get a acre, and you get a acre. Now, so Muno woman could never. When there's an election in 2015, we found in Jeriban, so we get to run a hall. We went back to the national school. Because the man came and wrote a book in the Jeriban. My company, you can come to them for the event. Oh, you must have a place in the hall. If one of you is quiet. So when they put you able to get away by your own name for a mazer. Yeah, when they make a campaign in the central school, not the name of my phone number. Sunday man who knew a number. Boshi, I had any name. Why you body day? When was I said, I'm bad, made your way wind up. You can boom, but my brand for the photo one day, Madonna, for the photo of the dinner, who may not have. Because I know the Mountain Gill House of Assembly of Mangiogramma. Mbamoto and I attack the last two now with somebody to suit Metamoto, Casiboma, in the age of a woman, Siboma, be quiet. Hey, Barbara, the pattern of the tear the boot, the Palais Papa Bacari, the Pochia, Moyam Metrumoto, and the house of Assam, before that was the way. Yabu, Tiagre, everyone talk with their own empire. You are with your budget, Epata Papay. So no, Epaf, somewhere, Papa Papay. Heck, no money could not get Papa Papay, and I said, I'm out of my own. Drive there, you're near Jabakari, Yamoto, whatever. Heck, you're driving a car, you're near in. You put food there on. If the House of Assembly, we don't want to vote in the Narodim matter. But never have a woman who goes in and so the major one up now, up on the Abbot Johnson, neighbor of all. You mentioned that you got any comments of my two of over the head of our mother, who flew in our hand, so we were part of the network. We have some game for a song, game Monday. Master, no, game Monday. To hate you, no more going on the house in the hotel. Nobody could be a master and go down him or 1,000 barker than I do.
Oh, good, I said, oh, good.
Then in Bembera, Maka school, my man, so many people now, they ask him to go to the next year. He had to go to the other men, not one of them, but one of them.
Oh,
I
see that he's
so young, maybe I'm done. By his own day, that poor committee, so their school, I'm the new. And if you show me, I don't get this school, eh? Has a trouble in the face. And that you know, you're a principal, they must go to again. He should be in there, or no, just school and school labor, if you press by yes. He said the Tanaka 2-2 will drum send the shore energy. And I was thinking, they had the man for your mobile, what would you with him? Because Mother Pedro, the Ocean Way is away. The other day, with drum, we dropped an obligation, don't do with him, and then do us on a canoe. One young man said, when you are born village here. I'm going to go to the house. Benem bi akwụ be moto mne be na adọ ọsọ ya ka mọ ma meru ya. Ọgun na anọ ogoro ngeli, na nfuru nwata nwaanyị nna ama ka onye ekwụ na be na ese. Ebe ya dobere anọ papa ichi na onye sikọ kọ go kire kire. Na wo okwa speed gba ya, ngwa na gas bi ba break. Wo se ta so ngeli na eme na ebe. Ke be Jesu na ozuru onye mọ ife. He na eme na ozuru ke ma na ife nna akọ. Tusu nwaanyị ọgụ ba ihe so chọrọ mbiada ka ọrọ mi be na eme na ebe. Why you not baby and say that one bamboo guys try the cash in the way? Hey, you see, they can do this. When they may have now, no, the motor jam got a side in the room, try the cash. God, the prayer, money, I got who knows the name. No, no, this is a money. Yeah, so to I hear that work. Mamma, no, no, yeah, no, yeah, 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 then the division had a son, what they could not take to me, no, what they ended the woman. Now we are at the river from what a banner, but a fire banner doesn't have to go in here. This is a good one to tell them the motive, to tell them the motive. This is a good one, but they may become even a motive. No, you are not a letter. But I gave you the charge. Several chairman, the one in front of you. Yeah, they are called a Umpo chairman, no way. Yes, some years off would even now. But then they go meeting the SLS. I'm not taking him, say, may I get a bit of a top. I'm panning a gear, don't know. So if I bow and I didn't get over. Nyakuego, sir, manage the neck, I will not get. When you have a one,
oh, good, sir.
By the name, I guess, while I pampas, one food rule, eh? So I am winning. Your food, your walk off. So I am a pump. So I am a recop.
So I am a recop.
So, the chairman of local government in that question, that's any mark who won the member with any in the year. So, yes, and the quiet say yes, over 20,000. No one will leave 20,000, we leave them, let's say, no, the member will buy 10,000. Oh, you're here, or go on up as a motor or wind you up, you're not away. Then, no, I'll go to the money.
I got it.
Ele kwa le bi ka odi be wa anyo bu doctor no nu mo na ga na aru na anu na ubo ubo e ja so de no bu we gire ma de asa so ne an on o mu anwa ele agbafo e mo ye se enwo mo to enwo e na so odi e me ha mu akwa ozo ke di e ye egwu so mbi doctor ka i job ni 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 ga na so she o ye me na se du doctor jere he mo me nyi ko onye ro ozo he sa anyi na edu anyi duru achite kwonte ha sai ni anyi duru se na me edu na mutara. No, no, you miss it over the door. So, man, I soon know the world. Then, for only you were, I'm but I hope. Never go home, but not what you do, then there one of them.
I got
so, man, so, where by the Sunday group was in the end of my. I don't imagine your master, then you can get up a campaign. Because if you allow Sajidi, somebody may embarrass me here. So, if I may make a very opening speech, welcoming me, then you can put more response. Then, so, Master, you know, the natural age of I do come, Master. Benemun, Mamma, you pay the agent because if I in our room, they poop away. If I in our room, they poop away.
Unopposed.
So, Master, you go. Even that team may be the high, even take for Nego. Every other can be sheeted in. Oh, yeah, I to have a team of commander even a 2 room. They put in the madam way for the funeral. But no, I saw by it. Then the Boko Haram, I need in Nano Macahan. Help whatever they could have been forest. Oh, combined on air like Chad, it could shoot so many of them. And the only money mafia and web wound on Amakana won a taboo for it. Hena ndi ami na anukwa agome ndi eji bomb de enu na ato na church. Hena anukwa every day. Gu neji mwenye ife hen na azo. Ife hen bu na obye na azo. No kwa sobu no onye nnebu ufu ane na achi Nigeria. Unkwa ife ozo. Hena anukwa, hena anukwa nebo hena anukwa. So, and then most of the times ike kwa onye obu mwi ni nechi gedo yebe Nigeria. Yebu dulo onye ife hen. Nke hen wadu opportunity ifu de ya wote keke hena hebu dali na eka.
I don't know.
Egbe nka yin e buru BBC. Saturday ayi jade ara e ko baro. Uno je yin bere ko baro o bi aro mu. O ko mi e fere won na yin won keji da de. Ba yes e fi ya.
Carry go.
Masu nunu ma jungwa ram very very well. Mara na Chineke mere hum mato wa politics e won se. No na ndi uburu turu inu ani na ara ege iso ife ndi chiamku. Na na wa aya to onye popo ifu. O be mere sense Chineke mbi ara ezi ara anyi, papa anyi, nwa anyi, nwanna anyi nwoke mbu governor. No restrict ya my movement. So yeah, do re ga pochi shiro furu mba oru na oru. Yeah, buru na mbi atu nu ezo oru jo oru. Meje ezo pa na nje ezo bi azo. Yeah, me mbi akure na azu to so mbi de ma na eje. So na su nu. No te en shero o mana. Ye na lu jira lu jeje so mo na azu. Ken je kwelu ju na go mo nu na edu em.
Three goals up for Udo.
Goza.
So na na azu ti ko. Se ayu wo fu tu je na ife abia to avote. Azu de na ewota ko wege eke. O mo obodo enwo onye na azu election, mo onye na azu governor. Then how did they get that to good? The river has also had a very good to the road. But I in the issue, they will be in the House of Assembly, they join. Oje no issue. House of Reps, Gay Shaku, Oje no issue. Senate, Gay Ada, Oje no issue. Governor Bugle, Oje no issue. Then here after part of food. So now even you, man, you know why Chile can have all their Goshia. Because in the sense that only in the House of Assembly and you move the audition to do. But they have a name where Ebony State House of Assembly for the next 1,000 years. No, you will not get a name on it, but for that 1,000 years. No, you will not have a new move, but you will not have a new move.
I'm going to go to the house.
That's in the headache of we you with us. They will be a guy. In Tiaha, I said, you know, we walk. Not wonderful, and then Bondi in our true food, not with the one kind of wine. So, man, so you have to find a water, and you can hear your rule, and now you go with me. But the other one there with a more fine you way, you then can I into knock. All right, I'll lie enough, even in an evening. Of your own kind, the angel. Hey, you have gone over here and I we will. Oh, every year, your captain, hand on the appetite. How about one guy named Mary Explain? So, then, dear, now, you're all around. I'll tell you, me here. Bob, got a half, I'm going to be on that guy. So, move on there when he came here, you move with us. So, then, my name will come on it, the name of my name will be on it. I am a guy. So, last one, then one night, we can actually get the phone while over here. She knew.
Hola,
no win you wanna
win.
Akubaro is go. Mo chineke. Ruo oru ehun ruji aya ruji. Nke mbo na ejina def, ma ndi ukuru kwata urum nazu. Ikwa ya esu.
Ona isego.
Isego.
Unu kwara na ate.
Unu kwara yeso master banana na afuta na eri unu nazu. Unu akwa ya kwa. Or some map actually, Chingom, not to Nunazo, Unaco Yakuan. Remember, I put on an email of memo of Nunu for your own.
That's
all. That's all. That's all. That's all.
That's all.
That's all. That's all.
That's all. That's all.
That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. That's
all. That's all.
That's all. That's all. That's all. That's
all. That's all. That's all.
I want to be a people. A man and be a team, maybe a support, maybe a mother ego.
At all.
No, and then, oh, what you do? I don't know one pack of major bread. No, we're not doing it again, more anger. So now, so you go to that Unu to a mumba, and then Shimba, so now my bread is you got to go to the other. I'm
going to
see you
as well.
Power to the people.
I'm going to go to the next one.